ubumuga bwo kutumva no kutavuga mpagarariye ubumwe nyarwanda bw'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga RNPUD mbahaye ikaze mwese abifuza kwiga ururimi rw'amarenga. Ururimi rw'amarenga ni ingirakamaro kuko rufasha abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga gushyikirana na bagenzi babo batabufite. Murakoze cyane.